Kubani obe ibiskiti kui joke ye biskiti. Mifanekiso ku Christine Schneider. Kubani obe ibiskiti kui joke ye biskiti. Injanana ibe ibiskiti kui joke ye biskiti. Mna, ewe nguwe. Aisindi imu. Kubani ke. Bendidlala emunyeni wezilwanyana. Ze, dakapela ukuba bezili shumi. Oh, yalusizi londo. Inokuba ibingu. Katana. Kubani obe ibisikiti kwi joke ye biskiti. Ukatana ube ibisikiti kwi joke ye biskiti. Mna, ewe, guwe, aisindim. Kubani ke, bendidlala ngomthi wedilia. Ze, dakapela ukuba bezili thoba. Ibisikiti elahlekile asiyonto yokuhlekelwa. Inokuba ibengu vundlana. Kubani obe ibiskiti kwi joke ye biskiti. Umvundlana ube ibiskiti kwi joke ye biskiti. Mna, ewe nguwe, aisindim. Kubani ke, bendisihlelele kwam. Ze, ndaqaphela ukuba bezisibhozo. Ndicinga ukuba ndive intakana irhwamza ibiskiti. Kubani obe ibiskiti kwi joke ye biskiti. Untakana ube ibiskiti kwi joke ye biskiti. Mna, ewe, guwe, aisindim. Kubani ke, bendibhabhela esibhakabhakeni. Ze, ndaqaphela ukuba bezisixhenxe. Ukuba ibiskiti kuthatha umntu onesibindi. Ngoko, inokuba ibilidada. Kubani obe ibiskiti kwi joke ye biskiti. Udadana ube ibiskiti kwi joke ye biskiti. Mna, ewe, guwe, aisindim. Kubani ke, bendiziqhelanisa indlela ezilithoba zokudada. Ze, ndaqaphela ukuba bezintandathu. Ukutya ibiskiti, ndavuya. Inokuba ibingu, ntlanzi. Kubani obe ibiskiti kwi joke ye biskiti. Untlanzi ube ibiskiti kwi joke ye biskiti. Mna, ewe, guwe, aisindim. Kubani ke, bendintywila nzulu elwandle. Ze, ndaqaphela ukuba bezintlanu. Ukuba ibiskiti liyityala elikhulu. Inokuba ngucwethe. Kubani obe ibiskiti kwi joke ye biskiti. Ucwethe ube ibiskiti kwi joke ye biskiti. Mna, ewe, nguwe, aisindim. Kubani ke, bendiziqengqa emgangathweni. Ze, ndaqaphela ukuba bezine. Andiziki ibiskiti xa ndibaleka. Inokuba lisele. Kubani obe ibiskiti kwi joke ye biskiti. Usele ube ibiskiti kwi joke ye biskiti. Mna, ewe, guwe, aisindim. Kubani ke, bendizinqwamsela iinyosi. Ze, ndaqaphela ukuba bezintathu. Kubiwe ibiskiti endlwini. Inokuba ibiyi kuku. Kubani obe ibiskiti kwi joke ye biskiti. Umpuku ube ibiskiti kwi joke ye biskiti. Mna, ewe, nguwe, aisindim. Kubani ke, bendizimele esihlangwini. Ze, ndaqaphela ukuba zimbini. Ukuba ibiskiti yinto embi kakhulu. Ngoko inokuba ibingu tata. Kubani obe ibiskiti kwi joke ye biskiti. Utata ube ibiskiti kwi joke ye biskiti. Ndiyavuma, ndim otye ibiskiti. Kwaye oko bekungalunganga. Ngoko ukuxolisa kuza kufuneka ndabelane nani. Isiphetho.
Moving picture books, magically bringing storybooks to life.